taking people's power away.
Ko ngā rangi Chapman ahau, no Ngāti Awa, no Tūwhare Tō, me Ngāti Manawa hoki. Kia ora. Kā re au e whakai tēnei nāngara te TPPA, nā te mea hei nāhinara, hone ki, me ngā rā waho, hei tū te tahi ture, kia whakakoringia tō tātou mana. Me ki te mana te Treaty o Waitangi, Wera Ture, kia whakakoringia te mana tangata. Koera, hea hae kore au e tautoko, e whakai, tēnei nāngara, te TPPA.